okugumiikiriza okutuusa lwalidda era ng'omulimi bw'alinda ebibala bye okukula egendereza nywezeza omutima gwange sikubanga kuwaba okucya kwe kuli kumpi